Tikulandireni ku programu inaso sabata ino ya Times Exclusive. Ndine Brian Banda. Akutipatsira programu I madzulo ano ndi a Rainbow Pens. Mlendo wanga mprogramu imeneyi ndi speaker wa nyumba ya malamulo, the Right Honourable Catherine Gotani Hara.
I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow.
You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is Acrylic Sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
Tikulandireni speaker.
Esikomukambira.
Poyamba ndi tengere mwai kuchokera ku office iku amene amatiyanganira ndine mwini kukufunirani zabwino zonse to congratulate you posankhidwa kukhala speaker wa nyumba ya malamulo.
Tathokoza zikomo.
Munakhala phungu wa nyumba ya malamulo prior to 2014. Then pakati pa 2014 to 2019 simunali ku nyumba ya malamulo. Koma muna sankhidwa tsopano pa 2019 ipa. Chifo jani muna ganizansu kutimu ime ngati pungu wa nyumba ya malamulo?
Nziko mkwambiri, ine dinali pungu 2009 mpaka 2014. Pa 2014, antu wakudira kwatu sana disankeso kutindi kale MP wao. Kuma dita kala, wata tazaka ziwili zitatu, mafumu anamba kubwira so, kutuzote, Mwona ngaturi muna zakati miraso. Chilo zimene mabanga ulendo ujadamba kuzikumbukira. Ndeni na uzodaya hai, inetini mwana wano, ndukwena kugira ya nchido. Mene mwani nila mdibu ila kuti ditandiza nesu. Ndi ntawi nono ule mafumu, ndi antwa kudela kwa tukumzimba North East, akumabu ila kunduzodi ya. Mwona ngaturi mkana biraso, mkala impi yatu. Ndi mutipiti zile zitu kukundizi na ndizina, zimene matipangira mkonsituwe semu. Ndipa mene nene nabwelela sondo kukaima pa 21 May chaka shino.
Na as a member wa Malawi Congress Party?
Yes.
Why Malawi Congress Party?
Malawi Congress Party chifoti na unaudi utsegulidi wake. Ndimeno mwone tsakuti ungwone tsakuti kufuna kupanga zintu zimina ntu akufuna. Kwa mbili kukwa tuku mafumu ndamiana jira soku nduza. Chifoti amaona ndi zimena mafuna yoo.
Mafumu anani na uri aufuna utsogolero wa Malawi Congress Party.
Ya, nadozora mafuna utsogolero wa Malawi Congress Party. Ndumena maona fuka ine na afunsa aso. Ndiko ndikati mukati ndiime, ndiime kuti ndipange bwanji. Ana ndizoti yai kuti imirire kumafeme tikuonera. Kuona ngati Malawi Congress Party pano ndimene tikuona kuti mwina ingati thandizire pamfuto amene tikuona. Ndene naona kuti ndimvere zimene iwo akufuna. Chifukwa ine ndikalimbana ndiwo ndekuti bwezi pano ndisali pano. Manavira simina nafuna antu akudera antu akumatsa
ndiye kumene ko MCB ndiya mphamvu kwambiri antu amaikonda kwambiri
that's why ineso munono kuti ndina wina komaso pa mavoti ya president achakwira ndamana ali number 1 ku constituency kwathu
ndiye kuti antu aikonda kwambiri MCB kumeneko
tinene kuti choncho nanga akana mavota
kaunti sana ndiona ndiye mabwera kuno ku parliament. Mungabwira kuti mudzakhala speaker?
Ai. Ine unali MP. Ine ndimafuna. Koma ndiyathokoze kwambiri anzanga amalawi Congress Party kuyambira president achakwera. Ndamera natozoti inu mwawina MP koma fetu kuyenereza nikuti mukapitiriza musakhale pa MP pokhapo koma toona ngati kuti mukakhale a speaker.
Okay.
Mwa ine ndekha china ndichititsa matafona izvinthu chokuti sindimachiyembekezera, sindinachiganizira ine ndimafuna wa MP. Komana ndilimbitsa sondi azinzanga akuchipani ma MP, anthu akuchipani, a president achakwera, ana ndizoti ayi, ife tikupatsa support yose. ndipo ndinene pano even campaign amapanga ndanza anga kuchipani
campaign ya ya uspika
ya
kuti pamafuna kusochita campaign kuti
kwambiri
kwambiri
komana ndithandiza kwa basi plus a president achakwera ndiye na militi nawo kuchipani ana ndithandizira kuti ai ife tiyesetsa mpaka zimezi zitani zitake fomu nga mukudzi wa MCP ma MP tinali wochepa
ya
kutaniza kuti anthu anagwira ntchito chikuti kanango kauti tinango vota mwina roka sizikana teka kuma ndi ayamika zinsanga ma MP anaonetsa mtima undikonda anaonetsa so mtima kuti aika kodi mtima kuti neyo afuna ndikhale speaker
so mwawina u speaker muna chilandira bwanji
ndinene kuti mantha nalowa chisangalo chinalipo komaso naona kuti anzanga ndiyenereza ndisakhumudwitse ndilimbe mtima chifukwa sikuti ndili ndekha Mulungu andithandizira asinzanga amene amandifunira zabwino ndichikhulupirira kuti apitiriza kumandithandizira kuti ndikagwira ntchito so manthana ndilowa fuka ndi ntchito isiyo chepa ntchito yaikulu komaso kumaona mwina ndi msinkhu wanga ndimaona kuti ena anzanga amakhala mwina okulirako pang'ono ineyo mwina dakali wang'ono zonsezo timantha timabwera mu ndithu sikuti tinatheratu koma ndithokoze kuti kufika panopa ndikulandira support yokwanira kuchokera madera onse kuno.
So ndi ntchito imene simuna igwire kukulibe school imene amapunzitsa speaker.
Ai ndithu palibe school iliyo.
Ndiko mamunapeza kuti mwasankhidwa then ntchito mwayamba straight away.
Sikulomwero.
Kuti sikulomwero?
Sikulomwero kusankha ndikunzo ndi panova takusankhani iniyo muonerere zisankho za ma deputy speaker.
So pakati pa kusankhidwa ndi kuyamba ntchito mmayikumbukira bwanji nthawi imeneyo?
Inali nthawi yo yoti mantha analiambiri kuganiza kuti tsono angondisankha paliba mina nduza kuti kodi zimene zindikapanga motani koma nimene kuti ndikakhale pamene paja ndikumaka thandizira kusankha masipika anzanga koma mentu nina kuti Mulungu akakhauti kwakupatsa chinthu sikuti amakusiya wekha amakuthandizira komanso ndiyathokoze ya secretariat amaisetsabe kuti ngakhale pa tebulo paja kukulembera kuti ayi apapa mwina mwesera kutere ndezinandithandizabe ngakhale zambiri wekha umenera kumuona tsono apa mene zilili nditere mene zilili nditere komanso mene mwenene a sukulu pamakhala palibe koma mwina poti ndinakhalamo mu chemba tina nditi na umakumbukira takale timene umaona timene amapanga ma speaker ngati fentai mene ndinali MP tinali ndi a speaker unabochi mutu banda kumakhala kumakumbukira kuti mwina kapena ndi kuna matere kamodzi ndi kamodzi ya kuma sukulu yenieni hai ndithu palibe
so kuyambira pamenepo mpaka pano palibe sukulu inali yonse ya speaker imene mwapanga
ndisanene kuti mwina sukulu koma orientation yokupatsa ma basics
konkuno malawi
pale amiti kuno anya mtamiri magwira nawo ntchito secretariat imaisira kuzani kuti ayi tikamakatere next time apanga chonchi tikatere timatere kukuzira mukuthandizira komanso amatipanga encourage kuti tidziwerenga zinthu zimene anapanga kwa anzathu chifukwa kuti ndikoyamba kukhala ndi speaker kunali ma speaker ena ndiye zonse zimene zimapangidwa mu chemba zija zimakumakhala ma record amene amasungidwa ndeti matenga nkumawerenga kuti kodi potsegula budget a speaker anzanga anapanga chani kodi anayankhula ziti kodi uyu akayankhula mwakuti anayankhapo bwanji ndeti makhala ngati wekhaso kumadzipatsa mpata woona zimene anzako anapanga powerenga komanso tili ndi zina zimene zimachitika even outside parliament yathu monga ife ndife member wa commonwealth parliamentary association ndife member wa sadiki pali tina nditi ndatumathaso mwapanga rifa umaona zimene azinzathu kumapalamenta kumene kufuwa ngati a commonwealth ndifanitha kuti timapanga zofanana ndetina nditi na umatha kumawerengako kuti tizikuthandizira komanso a secretariat amaisetsa pamene angathe kukupatsa information imene ingakuthandizire koma sukulu yenieni yoti formal school ayi koma orientation
ndizongo ziphunzira pa ntchito pomwepo so ikuyenda bwanji ntchitoyi do you have any regrets
so far
kuti kuma ndinkaziyambira anji zinthu chifukwa ndi ntchito yaikulu
so far ndinene kuti I don't have any regrets zimene zizikuchitika kwambiri chifukwa cha support imene ndikulandira bid kwa ma deputy speakers amene ndi nawo tumakhata kuthandizana ma members of parliament akale amabwera kumati panga advisor a speaker paja pa munaite sachonje mawa mudzapange mwakuti ndiyathokoze siningatchule paikha paikha.
Yeah, that's right.
From both sides ako opposition akuboma amabwera kunzota apaja pa speaker mawa mudzakhotetse modere zikumati thandizira kuti we should even get better. So so far because of support ya ma MP, support ya secretariat, ndi anthu ena kufuna kwabwino. Ndinene kuti kutipangitsa kuti tidzinka tikumalimba mtima kuti ntchito iti ikwanitse.
Kudandaula kwa anthu nthawi zambiri kumakhala kuti nthawi zambiri aphungu samabwera ku parliament. Absentism, kujomba. Vuto limeneli ndi lakale. Mukulidziwa ndipo mukupanganje.
Voto limene hedi mene mwene nina mwantila kare. Ndipo maspika mene kalabu mbweo mu. Yesirabu kupanga izindizi. Zo tandizira. Kuti mwina kavuto kwa kakali ngarika kucheba. Munga mguziwa even parliament ya bida speaker onabo Richard Mso. Right onabo Richard Mso oya. Anaigabu malamulo kuti ngati MP sana bwere. Pachifuwa chimene chili chovomene zikandi speaker. Ndikuti sia kuembezereka kuti alandireka ngachepe kamene amalandira konse kuja ndi njira zothandizira kuti tisamakhale ndi anthu kujomba. Koma ndinene pano kuti inde awiri atatu akumajomba koma kukhanga tulendo uno tamba kubola.
Okay.
Komaso kaliba ya MP imene tina ulendo uno akoni kuti ambiri ali ndi chidwi kwambiri chokuti akonesese kuti akugira ntchito. Ndi tungofuna kuti tiyesetse kuti chidwi chimenechi chisathere panjira chipitirire koma timamisha zitina ndi tina timayana siyapo kale for example pano tili ndi mafomu IMP akamachoka amene kuti fomu ijalembe kwa speaker.
Okay.
Ndikuchokapo pazifuka zakuti fuka sitingakanietu kuti aliyense sanga kali fuma khande zina kumudzi kwachitika zovuta munthu wadwala tina ndi tina timene timatha kuchitika amanena through my whip ya wachipani kuti ayi ayi ndachokapo speaker chifuwa ndakumana ndi vuto lakutera kuti ndochepa amene mwina amangochongera to complete kuti sitikudziwa zochitika nthawi zina kumakhalanso ena apita kwagwira ntchito zina makomiti akunja so nthawi zina tikangoona timangoti ma MP akujomba koma nthawi zina makhauti ena apita atumidwa ntchito zina ena apesedwa ndi mavuto siyana siyana monga mukudziwa kuderanso amakhala kuyembekeza kuti ah kwachitika maliro a senior chief amwalira MP wa 261 mapesedwa MP kati ma session wanyamuka akupita kuti akatani akaonekere because anthu akumudzi akuyembekezeranso kuti alire na ufuka mata ah nthawi yakampena moni pano sakutani amapesedwa kuti nthawi zina ajoka kumama isetsa taiza mbiri kutilembera kwa amene zonsezo saa kupanga ndamene mali amulumena na ikidwila ponda zinzanga amene ajoka secretariat ima isetsa ra inusumu na nini chifukwa jiri chose siti na zoe shumene mwa jumbira ndekuti ka siti ngeka jani kamene kanalipo sikamene kusikatani sikaperekewa ndetu uyesetsa kuma so apart from that tumata kuyankulana munga pano tinali ndi training workshop imene timakamba kufunikira kuti ife ngati ma MPs tizipezeka plenary kapena so ku committee mene ndikwaonera ma MP fuka even kale ma meeting ngati ma training ameti kupanga mapesa kuti ma MP amabwera kochepa mamupeza kuti last week tinali ndi a Commonwealth Parliamentary Association ma MPs onse anakhala 4 days yose osachoka kupanga tena pano ndikunena pano we've got training ina mene kuchitika ku BSCC the MPs are there so ikuonetsa kuti chidwi ndi chambiri ifeo tungoyesetsa ngati parliament kuti chidwicho chisachoke chipitirire.
What about nkhani ya language? Mugezo kuti nthawi yakwana kuti tizayambe kuchita parliament chichewa?
Nkhani imeneyo ifuna kuti ndithu tiyambe kukambirana.
Okay.
Chifukwa monga mukudziwa anthu amene timayimirira ambiri chizungu samamva. Ndeti mapesa kuti fetu kuyankhula chizungu tunena za mavuto awo chizungu ameti kunenera mavuto yo iye kumudzi kunsa zakuta sakumva nda think ndi chinthu chokuti chikufunika chiyambe kuyankhulidwa chifukwa ndi chinthu choti chili mpaka mu constitution mwathu ndi obviously chikana kholi mwina ndi ma standing order zoka bwezi kuti ah ma standing order tokatoka ngati parliament tingathe kusintha pompano olo mwina koma zifunika kuti constitutional review yonepo chifukwa azinza kuti mabala maintaina kunja kungato South Africa matoma yankula chakuchako chimene anthu akudziwa kuti kumeneko anthu akumudzikwa kwatani amva ndi pamene pakufuna di kuona kuti kodi pa representation law kuti amene kumpanga represent afunika naye adzimva kuti IMP yangadi ayankula madandulo amene ndinatuma ndi nkhani imene ifuna kuti tipitirize kuyankula kuti tione kuti tingapange bwanji.
Let's talk about President kubwera ku nyumba ya malamulo kudzayankha mafunso section 89 imagamba za President akuyenera kubwera ku Parliament kudzayankha mafunso kuma kwathu kuno sizimachitika vuto ndi chani
constitution di yathu ya dziko la Malawi muna perekedwa provision imene of course inalembedwa kuti pankhani zokhuzana ndi budget kuti President angathe kubwera ndikudzayankha mafunso amene ma honorable members ali nawo koma kungoti mwina pamene sitinapitirize ndipo kuti tizitanthauzire fuka ijandira mulo la dziko
okay.
Timenera kuzitanthauzira ma standing orders athu
imene
ili ngati malamulo athu aife kunoko ku parliament
yeah, standing order 201 ikukamba zimenezo
yes standing order 201 ikukamba zimenezo koma panopa chime chimachitika mafunso ena amene alipo amene mwina anthu afunsapo mafunso angapo timafuna President adzati yankhe ku 70 standing order 70 a President angathe kubwera akafuna angathese kutuma olunduna yawe ya boma kwayankhira mhalo mawo ndiye in real sense chifukwa cha provision oti paliso mwayo kuti President ajanga topanga delegate kwa nduna yawo ndekuti amakhanga kuti a President ajamatha kunoti angatipapezeka funso mwina kukhudzana ndi za ulimi ndi nduna yawe za ulimi iwa yankhira malo mayo koma papa pamene constitution yathu kunena za President kubwera kudzayankha andisangapange delegate ndi nkhani ya mafunso kukhudzana ndi budget
okay.
Section 89 imene manena koma ife kuno ku parliament
so section 89 ikungamba za President kubwera kudzayankha mafunso especially on budget
is kukhudzana ndi nkhani ya budget
osati zina zosea
mafunso ena osewawo sana nene dokile koma mukaona pa section pamapaja is to do with the budget
okay.
Ndiye ife ma standing orders mathu tinakhala ngati kuti ndondomeko yake yakayankhidwa kama mafunso panopa si ma standing orders athu sinatani sinaikidwe inabwera ku ma standing orders anasinthidwa anthu anapanga propose
kuti asinthidwe because I remember kuti kunali ma standing orders
yakani mene anaikidwa kuti asinthidwe koma obviously in parliament atapanga discuss fuka cha zina zimene anthu mwina sana linazo comfortable sana nazo happy inapezi kuti malamulo aja sana tani ma standing orders aja sana vomelezedwe in parliament koma basi ma standing orders amenewo ndamina amapereka procedure chifukwa constitution ija imapereka framework
okay.
Ife tumene opeka pa procedure okay ngati mukunena kuti mafunso azankhidwe zikuyenera kupangana ndondomeko yake ndi i ndi provision mu constitution ilipo koma ndondomeko ifeyo ngati ma standing orders ndamina kukhala ngati kutani palibe koma ma standing orders aja akayikidwa akavomerezedwa ndi nyumba ija kuti procedure yake ndiyo kuti President uja akabwera mwina ziyankha mwakuti mwina mafunso wazifutisidwa mwakuti ndekuti zimenezo zosizayina kumapa kumalandu
kwenu so chimene tikudikira ndi ma standing orders procedure
ma procedure za
ife awawana apangidwa adala kuika chani
nthawi imene ine mu nyumba mu munalibe koma singe panali zingapo mfuka ndanga si ma standing orders sukuti anali pankhani ya mafunso yokhayo panali zinthu zambiri ndi ma honorable members nthawi imeneyo imene amakambirana nkhani ya standing order amene ali ma procedures athu anaona mumwina mmene eni ake awamuona ngati munali mofokera ndi the process anakhanga kuti ma standing orders osa order use aja ayikidwa kale pachani pambani ndi zitengera ma MP panopa ngataoneso kuti ndichofunikira kuti ma standing orders achatani abwereso akambirani kayavomerezedwa kayakanidwa zimezo zizaonekera kuchemba akazavomereza ndeti ma provision osewa amene alimo ndikuti zizamba kugwira ntchito
Oma it's important kuti nsogolero adziko adzibwera mparliament kudzayankha mafunzo ino mugwirizana nazo zimenezo
malingana ndi mena nalengera mu constitution amena malimba constitution yathundeta na dzoti ndi zinthu zofunikira so ngati chinthu chinayikidwa mu constitution ndekuti anachiona kuti ndichofunika kuti chitero. So no, I think it's not the yogurti songbanile wina kuti important or not important. Uh-huh. Constitution ndi umadzondi la mlo lalikulu pachiricho sechi nacho. Kwa tsala kwa ife yogurti tige njira yogurti zimezo zizitani, zizijitika.
Tijite break pangono, tibu naso ni mbo sajidwa. Ngati mwango tipeza kumene mugone na ndi program ya Times Exclusive. Ndukujeza ndi the Right Honourable Speaker nyumba ya Malamulo ya Kumalawi, Right Honourable Catherine Gotani Hara. Tukambira na pano za nchito yao ndizina ndizina. Musatalikire tibu ranso po sekidu hapa.
I love brilliant green on my walls. I love signal red, sweet lime, electric blue. I just love golden yellow.
You get all that and more at Rainbow Paints. Imagine a water-based paint that is water-resistant. Imagine a paint that is absolutely washable to remove dirt. And it guarantees you 10,000 cleaning scrubs over its lifespan without losing its luster. There can only be one paint that does just that, and that paint is Acrylic Sheen. Get yours today at all leading hardware stores. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
Mukuonera program ya Times Exclusive ndiri ndi a speaker nyumba ya Malamulo, the Right Honourable Catherine Gotani Hara. Tikulandireni kugawulo la chiwiri komanso lomaliza la programu. Nthawi zambiri kumapezeka kuti mbali zitatu za boma, chifukwa tikamati boma tikungamba zinthu zitatu, parliament, ku executive kumene kula president ndi ku judiciary kwa majaji. Inu yu mukaona muona kuti mbali zonsezi zuenda bwino zogwirira na nchito limodzi kamene nthawi zina pa makhalokola. Inu mukamaona kuchokera ku parliament kuno muona bwa?
Mene ili constitution yathu inapereka kuti tindi ma arms of government atatu. Executive, ifeo legislature, ndanza tho ku judiciary. Popanga zimenezi ndi ndichikhupira kunaliko kuti aliyense akhali diso la nzake. Ife timapanga malamulo anzathu aku court amakatanthauzira ngati pali kusemphana anzathu mbali ya boma imene ili executive ndimene makhale kumapitizo mapanga implement zinthu so kuti sitinganene kuti kukoka na search kumaliyesa makha kuti akugwira ntchito yake ife tikapanga lamulo tiliona meti kuliganizira ife ngati apungu anzathu aku boma aligwiritsa ntchito ndimene akuliona kuti ndimene lukwena ukarira. Paka kakuti pali kusamvetsetsana ndi kusagwirizana, pamene tsono kumabwera anzathu aku court kuti iyai. Apa ngakhale inu munaona chonchi, inu munaona chonchi, koma njira yolondola palamulo ili ndi iyi. Anzathu so ntchito yawo ya ku court ndiyo ndi imeneyo. Nde sitinganene kuti kukokana kwenikweni, koma aliyense kugwira ntchito malingana ndi mphamvu imene constitution yathu inapereka.
Mwezi tatuzi kwa president, kwa majaji ndi kuno. Ali mphamvu yowuza nzake chochita ndani?
Apopo tisanene kuti mphamvu yowuza nzake chochita ndani. Tuwene kugwira ngati katimu. Chimodzi-modzi mene kuti mukanene kuti pakati pa mina mwa mulomo ndi maso ndi kuti lofunikira ndi chani. Kumbe zoti zofezo ndizotani.
Koma bwanji zimaoneka ngati mbali ina njolemera kwambiri kuposa nzake. Sizimaina kukhala choncho.
Mwina kapena ndimene malamulo athu aliri. Chifuwa nthawi zina mwina mphamvu weti malamulowo anapereka mbali ina zimene zizofunika kuti anthu azitani azione ngati ndimene maonera inuyo macitizens. Koma sizikuyenera kuti zizionetsa kuti mbali ina ikuoneka kuti weti ndi ambiri kuposa ina. Koma obviously zambiri zimatengera ndi mphamvu zimene zapatsidwa kumagawowa kugwiritsa ntchito constitution.
I'll give you an example nkhani za ma demonstrations ndiye kuti malamulo akulola wanthu kuti akhoza kuchita assemble and demonstrate peacefully unarmed. The executive imakhandi view ina kuti sitikufuna madeni. Si conflict imene. Malamulo alipo amena kwa lola antu kuchita zone tselo
mm-hmm.
executive kuna utahai sitilola mungu
mm-hmm.
si conflict mene
tinga tolina kuti that is why
mm-hmm.
didn't the third arm immediately judicial
okay.
kuti ngati ena kupanga feel kuti awawa akandi aboma akuonetsa kuti malamulo wa sakulondola mene akwenya kulondolera ndipamene kuzoti anthu amathamangira ku court kukafusota ife apo pataona ngati anzathuwa sana jivetsetse mene tukumvetsetsera ife
mm.
ndipamene a court amazanena iyayi apa mademo mwina ndololedwa olapa iyayi mwina zatere tsono chaka magulufetiri atatu
mm.
Wina yakaona fuka inu munga tokona iji ngati blue
mm-hmm.
wina ona ngati sky blue mm-hmm. inakona ngati ndi deep blue
mm-hmm.
Maringa na ndi maso mene we ukone. Wina kono tia constitution hapa ikutanda uzajakuti.
Mm.
Wina yomwejo, abudia ikuwa inendu kona ngati uzukutanda uzajakuti. That's why anza tu waku kote. Ama bwira hapo kuti ngati andu mkumenya na wili. Iwa jama kangati lifari kuti yae.
Mm.
Kuma jolo ndola ndi echi.
Mm.
So, izizi matengira ndi aliese mene akuchita nta uzirira.
Mm-hmm.
Constitution haija.
Mm-hmm.
Kuma constitution mwatu zima limbedwa, ichi ndi choi nila, ichi ai, ichi chotele, ichi chotele. E nao nangatia ichi nchosa loledwa, kwa menu wina kuna ngati nchololedwa. Aku kota jani wa mina mazabwira mkutila mwlea kutia hii. Fode aliensa kuli ndi mbali yake mina kukanizi,
mm.
mbali yolo ndola ndi.
Mm-hmm. So mwishita na compliment wina ndenzake.
Yeah.
Acha bwira. Mtaji mene ni muna li kuunja kwa parliament towards 2014, kuna abwira ngani mparlament imu. Kuti ntsogoleri adzisankhidwa ndi half ya anthu amene avota 50 or plus 1. Inu mkuimvetsa bwanji nkhani imene?
Aha, nkhani imeneyo ndikanakhauli ndine MP wamba
mm-hmm.
ndi MP chabe
mm-hmm.
ndikanatha kukupatsani mwina maganizo anga koma sindingathe kukupatsani maganizo anga panopa malingana ndi udindo mwina wandiyenereza nao
mm-hmm.
chifukwa ndi chinthu choti chinabwera mnyumba ya malamulo
mm-hmm.
ndizotheka kuti mawa chizathazo kubwera wina ngatazono kuti alamulo ija tufuna litaniso libwere
mm-hmm.
tsono ine lero ndikaneno ti ayi koma mwina zikanakhala zotere zikanazaindi zotere ndeti ntchito yanga ngati speaker ndeti yatani yalephereka
mm-hmm.
chifukwa ndikuyenera kuti ineyo ndidzakhale lifali pakati pa amene akufuna alamulo lija
mm-hmm.
ndi amene asakutani asa kulifuna.
Mm.
Ndelero ndikanena kuti yako menendu kuganiza mwakuti.
Mm.
Ndekuti ena mena limbali ina jazero da speaker nao nakaletu akuti ipa nkani hii
mm.
iwa kuti mwakuti. Ndiye maringa nandi nchito menendi na yopa nopa.
Mm.
Ineusi nika kupatse ni view yanga kuti ya ipa nkani ya 50 plus 1 ili mwote ili fuka chances yo kuti izabwele naso mnyumba ya mamu
mm.
is very high because ndira mwolo kuti ina isidwa kukumiti
mm.
mwina izate ngedwe saso mkutani
kubwela
pache.
So yu sumufuna mwonetse mbali
ya. Ndeine sindu kwenetza kwenetza mbali. Munga mm. mkudziwa malamulo ndoti speaker sukeno kukala ndimbali.
Mm.
Ukwenina kukala o imi lila ngati lefari. Ndetu kudzori pankani mene ipaliena mene ali olifuna alamulo
mm.
paliena mene akutila mwolo jaiya.
Mm.
Nde ineyo ngati speaker. Sininga unitembali.
Acha bwino, no, quite a good answer. Apungu, akudziwa udindo wao. Ndofusa fusolimene ni jifuga, masangwa sana jitike wama kazi ndo zambiri, ama tanganyo ndo siyana siyana, kugula mabogosi, kukula zotani. Pamina abwira kuno, aku mkwao za zotani za udindo wao.
Ma MP,
mm.
udindo wao, akudziwa.
Mm-hmm.
Ama zuri uo, akwenea kuhimilira antu, akwenea kupanga malamulo, akwenea kukala oma ya ngana zimezu kujitika, for example, ku executive arm, kando kujudicial arm, minea kumaona, kutukodi mapolisi za mine tinaika, kulondo lepa,
mm.
kutiboma boma likupanga zintumonga, mine likunenera, kuti tikapanga pasi budget, akuti apanga spendi kandi 5 billion ku Minister of Health, kodi ndi mine dizukuendera, ndiye nchito ya pungu, mine chito zitatu, oversight, legislative, ndi representation.
Mm-hmm.
Koma munga mwene mukudziwira. Kumalai kunoko, vuto lali kulu ndro kuti tindima vuto siyana siyana makuka mamizi.
Mm-hmm.
Ndiye chifuwa cho kuti kuli mavuto ameneo. Mwene zodi pressure seje ima katila bandani pa MP. Tukunena bano, maru mwambiri mwene kuti maamblasi. Kulibile tu. And 40 service mwene kulibe.
Mm-hmm.
Tafutika. Kuti uzandani. member of parliament. Ama vizikuta maipi aja, akupanga nchito ngati ziti, zimenezo. Pamene, sisi mene na kutero, MP amene na kuti yeye atipanga malamuru kuno, akwene oti yeyo, adzone setsa kuti kodi indrama zimezi nani mloti zigulidwa mamblasi, mamblasi datani, agulidwa. Amene oti yeyo, atikatenga mavuto ama akudera, kumabweleza kuti kunyumba kuno. Koma, MP ya wangabanji, anu avuti gani. Ama vizikuta MP uja kumabanga so nchito itiyo, yemine. Kwa chitika maliro fujo tu mpayu wafika kovuta ata akutande zira. Kuma nchito mwina imene siga na kalapato ufu nchito ya MP. Kuma kuma kanti mwuda. Ndendi banga wanji. Antuwa damblas ya jani. Alibe. Avudika. Mtu wa malira analiparifero. Alikuunzuzu. Kwa tu kumuzi kuchimpongondo. Transport yote anganyamule maliro kujoka kunzuzu. Kukafika kuchimpongondo. Alibe. Basa mfezi kote MP ya kutani. Akulowe ili hapo ntukutande zara. Munga mwamu mtu.
Mukupanga nji kuti parliament idzikhala accessible kwa wanthu amene amasankha aphungu, taking parliament to the people, mukuchita zotani pangani imene
ine nditokoze mafunsafunso limenelo munakhala ngati munalota takhandukumana ndi ma anzatu oti thandizira akunjawa ndife tomwe kuti tikuona ngati pena pake parliament lilongwe. Tufuna parliament ikafike kumudzi. Ndipo kuti parliament ikafike kumudzi, pofunika zinthu zambiri. Tufunika tizikhala ndi anzathu amakhala ndi parliament makhandi wayilesi, anthu adzimva zimene zikuchitika
mpaka
maiko mwanzathu. Uloma committee meetings aja amakhala daily ali pachani pa wayilesi. Anthu akumva zimene zikuchitika. Fwa wayilesi ndimene imafikira dera lililonse mudzikomo. Kumaso, tikhani ma constituency offices. Nkhani ya constituency office yakhale kukambidwa kwambira kanthawi ndithu. Pali ma speakers nzanga. Koma chikumavuta mwina ndi ndalama zoti tingapangire zimenezi kukamanga ma constituency office, ma constituency mosiyana siyana. Cholinga, monga ma biro ameti makamba. Ama pezi kuti MP walandira kuno biro, alibe office. Anthu akumudzi mpata kuti angakhale basi mafumu ndikuona kuti okay, biro walandira ife meti kuonera MP wathu. Ukankhe mwakuti mwakuti. Biro yo IMP ndeta ayita niye kunyumba kwawo. Pamene timene ukhande office. Yokuti mabiro sewa dzisidwa kumeneko. Zose zimeti mankhula muno ngati mahansad yacha. Azitha kumakakhala pa office pamene wacha. Anthu akumudza cha adzitha kufatsa kuti kupita kuswese office yathu. Osati office ya chipani. Koma constituency office. Ndikutha kumaona
zimene. Ndiye kuti ngati MP yatachoka. Ubwera yadzakhala
bwino. Okay. Chifukwa pano ine ndikachoka ndeti ngati ndinali ndika office ka rent ndikutani ndikupita. Komaso ndeti ndikachipani chifuti ndiyachipani wina wachipani wina ngatangaloe ala ine ndinochipani chakuti office iyi ndiyachipani chakuti ine sinditani mu sindito wamo. Chifukwa ine ngakhanda office ndeti ndive ntamakaka chipani chimene ndikusapota ngati MP. Pamene constituency office sikhala ndi makaka chani achipani. Wachipani chili chonse atakhala free kukalowa umeja ndikuwerenga madokumenti amene alimene muja. Komaso pano pazimapezeka kuti continuation, continuity palibe. AMP anzanga achoka, zimene anazisiya sindikudziwa komwe kuti ichi anachisiya potani, ichi anasiya ka sukulu yakuti ili levelo iyi, chifukwa chakuti maofesi onse oti chani tilibe. Tikanakha kuti mwina tili nawo. Tukumatha makhala ndi mafayiro osunga kuti kwakuti anamanga sukulu koma ili window refu. Kwakuti anapanga mwakuti wanzonse zalese ndeta mangoenda nazo mchikwa mwamake kapena ku nyumba. Ndeti kufuna kuti zimenezi tiyesetse tipeze njira.
So very soon mukhala ndi radio ya parliament. Is that what you're telling me?
Ndi zimene tikufuna. Ndi zimene tikufuna kuti tipeze njira amene angatithandizire tikhale ndi radio kuti anthu adzitha kumvetsera.
Mwafika pati?
Panopa tidakakambirana ndizinthu kuti sukuti zinali zakhazi kukambidwa kupiyoko tisakhale ngatuti ifeyo tikuziyamba kumenga. Zakhazi kukambidwa mwamwina panopa tifuna kuti tipange pushu kuti tisangopitiza kukamba koma tione kuti zitani ziteke.
You probably had a very tough day nkuona kwanga nthawi imene President Mutharika anabwera kudzapereka State of the Nation address chiponyere ndi masankho apa 21 May. Lina litsuku lovuta kwa ine, tsuku na iya?
Lina litsuku
lovuta. Museka speaker.
Lina litsuku lovuta mene muna unera. Kuma nditokoze mulunguti kumapeto kwake. Zinata, mene zinatera. Andina lukutu nda ngosankidwa 2 days ago. Mungatu mkato gani zonoti mtu pali president, parliament, aliyesa kuona kuti chuchitika ndi chani. Sizinali zopheka koma ndithokoze Mulungu kuti anandithandiza kuti at least tifikepo kuti president wapereka speech in parliament.
A president yanu, Dr. Lazarus Chakwera, Kamala Congress Party, they are challenging my results. I mean, analingezedwa ndi amake ino ngati wa MCP zikuchita na affect bwanji ngati speaker
mukati kuti panga affect zokuti apita ku court.
Yes,
I manager ndi right yao.
Okay,
ine ngati speaker sindinga akanize ulopankhula kuchina chichose fuka ndi right yao ngati munthu amene anapanga nao participate.
Okay,
kupita kumene angaone kuti angadandole malingana ndi zimene miyake wana tani, anaona.
How often mmakumana ndi president yake?
Ndinkanine kuti panopa ine ndakhatu panga concentrate pa
speech. And what about President Mutharika? Do you meet him quite often?
Ah, sit na kumani.
So na kumani je kalini ni speaker?
Ah, sit na kumani.
Ah, chabwi. Ndinu speaker, pungwa nyumba ya malamulo. Muli babanja, muli Indiana, I presume, muna sozi zugu, mahudindo wa minu ndakula kuru. Mungu kwa ni tabanja mai?
Choya mbandi togoze amuna anga. Garibali mutamina mandibanga support kwa mbili. Tumina ineo lero ndikafike baudindo wa minda figa. Chifuwa for a very supportive husband.
Gotani?
Yes, Mr. Gotani Kandawire. Munga mkujua ndine nzimai. Andi nzimai kutu kafike kutuka bange participate ndale mufata. It's not easy chifuwa di mungo mnine yatima kandi maroza ambiri.
Yeah,
kumaso pina kumakanuria iwe ndo nzimai therefore kwa kandu udi ndo ukulu mwina uzindukulida ntima panyumba panu. Kumanda toko zora munanga ngadibali sabota number one. Ndendi Mr. Gotani Kandawire andi chifuwa cha chimenesho mwina nchaka ineo political kalia yanga ya kalangati ndukuma yona yukusunta. Actually so munthu wina amene anandipanga encourage ine yo 2019 sindikafuna kuima.
No.
Mafumu atatipanga encourage kuti muime ine mwino kena ti I think
sindikufuna
so ndizaone zimene naona 2014. Koma iwo wana ndozoti yayi osabwerera mbuyo. Tiye nazo.
Bambo.
Ande ndamene amandipatsa support.
Ine
ndikakhalunga ndikufokera ndamene amati yayi. Amapita lokusiwetse kwanga kuja mandi tandizira kwanga campaign. Ndeni mandi public ali ndathokoza chifukwa
oso waro
mchido
amuna hotelwa
mchido ngati imeneyi ngati ulibe munthu ora kupanga support sungabwire Mulungu soko chifukwa ni chito kuti ili ndi zambiri imafunika kuti uzipeza munthu ota athe kuzoti yayi chakuti chalakwika usadandaule mawa zitani
chilo ngosoka
nde ineyo ndinene kuti amunanga andipanga support kuti ndifike panopo politically. He has played a major role in terms of the support financially as well as morally. Chifukwa ndanena kale kuti for nzimai zimakha it's not easy.
Alipo amene mparliament mwa maderera kuti mwina speaker ndewa nzimai.
So far mwina kangati kunja ku maeneo
sanami
ai. Ndisanini kuti pala amene anabwera kunzoti akuti 14 speaker ndi nzimai. Ai, actually ndimaona so kuti ubale ukhala ngati udziven uli bwino kwambiri. Ma MPs they give me all the moral support. Ndikakha kuti ndapangira chino amalino ri ai speaker, so they give me so much moral support that I feel so confident and happy.
Zungone tanso kuti azimai angathe ndithu kukhala speaker mene mukuchitira mandi. You are doing a very good job. We definitely, unfortunately, we don't have much time. Tilekere pomwe pa koma mau anotsiriza ndotani pali anthu amene akutonera pano kuosichiwese pali anthu amene akutonera pano malero siyana-siyana. Mwina mungakhale ndi mau aku course. Right honourable speaker.
Zikoma kwambiri. Ine mau amene ndimati ndinene kwa Malawi anzanga. Ndonena kuti nthawi yonse takhatu kumanoti timakhandi timoti parliament sikutithandiza parliament sikugwira ntchito mmene tikufunira ife tili open pamene mukuona kuti mungathe kunena ulokutilembera kalata ulokunena kuti aya speaker tikuona ngati parliament kuti muti ife tikhale nanu happy mutipangire easy ife office yathu ili very open.
Okay,
chimene tikufuna parliament ikale yote anthu muzikhala nayo muzikondwa nayo ndipo pamene mukuona kuti tikuperewedwa mukagwiridwa kanthu kanchito musaope kandi na media tukuzeni ndingati parliament apataona ngati simukupanga bwino ife tili pano ndi maimpi anga tipange zinthu zimene amalawi akufuna komanso mwana monga mmene nanene nakale maimpi amene abwera ulendo unambiri achinyamata ambavu zawo one kuti ali ndi mtima unafuna kugwira ntchito yothandiza malawi ndi chikhulupiriro kuti mtima amene ali nawo susiya pompano upitirira mpaka 5 years andi ndipempheso kuti ngati feo aphungwa nyumba ya malamulo tieni tukudziwa kuti tukuchoka kuzipani zosiyana-siyana koma tieni tikayambe choyambirira tikakhala malawi zachipani tikazibweretse m'mambuya chifukwa pali zina timatha kupanga chifukwa chakuti mwina tikonze kuti ndikuchoka kuchipani kwakuti therefore ndipange mwakuti koma tikayambe kuyang'ana kuti kodi malawi ndikapanga lamulo ili akondwa nalo ndi chimeti tiyang'ana choyambirira kodi malawi tikapanga izi akuondwa ndi chimene ine ndingapemphe anzanga aphungu anthu atiyenereza kumadera anthu ationa kuti ife ndifo yenerera tingayimirire teni tigwire ntchito imene amalawi atituma.
Right Honourable Speaker of Parliament, tikuyamikeni kwambiri titakupemphani kuti tichenze nanu si and I to agree with the mene mwanena sinakhale ndivutonena nawe mwanangu tabwera ndiye ikuzikoneka kuti parliament idi ndi yotseguka tikufunani zabwino zonse ndipo tathokoza pokhala nafe madzulo ano pamene ponso ndiye pamapeto a program yathu madzulo ano ya Times Exclusive mprogramu imeneyi timacheza ndi Right Honourable Speaker akunyumba ya malamulo Mai Catherine Gotani Hara ndine Brian Banda maloma ife tonse kuno ku Parliament Building mu mzinda wa Lilongwe tingoti mwakumanonse and goodbye.